to fall in there. Kaikohe Fest mein, Fest mein ko tera. Kina hai yahan tu, to fall in there. Kaikohe Fest mein, Fest mein ko tera. Marangai te aata, kahani tahi me tera. Choru manu nei, itau itaku mahal. Tangi rore kahe, e rore ka kwe kwe a. Noa nei ka puku puki a koe. Ina hei a hatu, kohore rea. Kai hoke fiti mai, fiti mai ko tira. Ina hei a hatu, kohore rea. Kaikohe Fest mein, Fest mein ko tera. Marangai te aata, kahani chahi me tera. Choru manu nei, e tau gita ku mahal. Hangi rore kahe, he rore ka koe koe a. Hey, noa nei ta kuku puki a koe. Kaikohe Fest mein, Fest mein ko tera. Ina hei a hatu, kohore rea. Kaikohe Fest mein, Fest mein ko tera.
Ina hei a hatu, kohore rea.
Kaikohe Fest mein, Fest mein ko tera. Ina